Me ia koe te mana ka aha koe ka kahara nei koe ki te whakahau ko pārura nei ka kahurangi ko ngā kano me mura mura e. Ki te pakanga kore ka mamai kore ruke atu I te he I te porangi a me kihia mai ka purufuai ko ngā kano me mura mura.
Say that I won't lose you, but you can't predict the future, 'cause certain things are out of my control.